sicho nje masithathela ngomgogo wethu ngendaba yeBhayibheli ya ngendaba yenkolo.